genius
I love this bitch.
Yeah.
Pangandampezo ndisa malila Watata chimwe mwe kusamalila Uwopa kubesa ndika kamila Kalibe kutawa ndika kamila Lafu yonse utenge Kaya kusizile kutente kupula mateche osokoneza Sopota zonse ndi kufafanisa Kuhipa wonse ndi kupapalisa Soposa zonse ndi kutamangisa Chikondi chako ndi chika kamila Olo anyoze ndi kakamila Iweweka ondi samalila Ukukuta mizonzi ndi kamalila Komatie tikalebe awidi Ngopa nkabesa ndi wono ngambili
Sendo funa wina geo tie tikalebe Ana atu obeba impeti zalele Chako chima wana sindi funa wina Ngatu kona iwe ni chimu just go misina Sindu funa wina geo tie tikalebe Iwe ana atu obeba impeti zalele Chikondi chako chima wana sindi funa wina Ngatu kona iwe ni chimu just go misina Leda mlili mpresi ndi yako lafu Every time I wake kuma ni baza mpampu Na miswe before good baby no matter
No matter what
Kutakala wanga ge you make my troubles cattle Vese la kuno umve kuteka sina kuse Your days are so expensive chifuka singa kulize You go to be number one Tita kukonda be mumuja So many things to come through Kutoke la kukucha Kendo funa wina geo tie tikalebe Ana atu obeba ipeti zalele Chako chima wana sindi funa wina Ngatu kona iwe ni chimu just go misina Sindu funa wina geo tie tikalebe Iwe ana atu obeba ipeti zalele Chikondi chako chima wana sindi funa wina Ngatu kona iwe ni chimu just go misina
Jie lai tie tikalebe Kukonda iwe sindi ngaleke Oh yeah nkasi Kukala ndiwe ndimango mfabe Wela kuno mpete nkufeke Nisanami ndikumfa kukoma Kunene pandikuja sonon Zizidi fansi simu kuwone Liwanga wanga oyunkazi Mbinya danai pa master pa fansi Chikondi chonene pa chatanzi Ana ule labas Otulondonda wayi kapans Zikunyada chifukwa cha iwe Ndikumfa bwino izi witiwe
Ndikumfa bwino izi witiwe
Sendo funa wina geo tie tikalebe
Iwe
Ana atu obeba ipeti zalele Chikondi chako chima wana sindi funa wina Ngatu kona iwe ni chimu just go misina Sendo funa wina geo tie tikalebe
Iwe
Ana atu obeba ipeti zalele Chikondi chako chima wana sindi funa wina Ngatu kona iwe ni chimu just go misina Funa wina geo tie tikalebe
Iwe
Ana atu obeba ipeti zalele Chikondi chako chima wana sindi funa wina Ngatu kona iwe ni chimu just go misina Sindu funa wina geo tie tikalebe
Iwe
Ana atu obeba ipeti zalele Chikondi chako chima wana sindi funa wina Ngatu kona iwe ni chimu just go misina